Kaze kwihuro ryanyu ukabaza Web TV nkuko musanzwe mumenyereye muri kumwe nanje irere mu kiganiro cy'uyu munsi imbere yuko dutangura tugira tubanze tubasabe imbabazi kuri iyi minota ishika kuri 13 twarengeje ko nuko twari ko turagira ibibazo mu buhinga bw'ivyuma twari twifuje yuko umutumire wacu twoganira nawe tuborana amasomo yandi kugira ngo nawe mushobore kumubona ariko mu byuma byatwankiye ariko rero tudatevye reka tumuhamagare hano muri studio kugira ngo dushobore kuganira nawe uyu nawe nkuko twabamenyesheje suwundi numushinga ntahe Emmanuel Nkurunziza Emmanuel Nkurunziza ngira muratwumva
yego ndahumba cyane mwaramutse neza
ego mwaramutse neza kubatabazi murashobora kubanza kwidondora muvuge nico musanzwe mukora aho muherereye
murakoze cyane Janet nitwa Nkurunziza Emmanuel ibyo nkora ndi umushakashatsi muri kaminuza ya York University hano i Toronto mu gisata cy'indimi no kuvuga mu rurimi rw'Ifaransa ni Department de Linguistique yegamiye College Glendon ya York University muri doctorat en études francophones ndo mu Burundi hanyuma nk'abasanzwe nari naragize n'uburi bushakashatsi muri domaine ya literature comparée en français au propos d'une gwitwa maîtrise or master of arts et bindi nabyo ndo mu Burundi Toronto hanyuma nk'abankurikirana hafi cyane ibera mu Burundi ganije no vuga
ego uyu munsi twabahamagaye kugira ngo tuganire hamwe kubijanye n'ubwicanyi bwabereye kuri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 1995 hamwe turabire kandi hamwe kubijanye n'umugwi Isever hamwe n'izindi nzego uko bose baba bakorana mu kurondera ukuri no kurekuranira ku bintu kumabi yabaye mu Burundi muri kahise reka tubanze tutangwire kibazo cya mbere icyo kibazo nacyo nico kumenya biravugwa yuko ari kuri kaminuza y'u Burundi muri uwo mwaka wa 1995 mbega kuri iyo tariki ya 11 gushika ku 12 ruheshi niho mwari muri nimba mwari muhari ibyo mwabonye cyangwa ibyo mwumvise muri rijya joro murashobora kubitubwira
murakoze cyane koko umwaka w'1995 na umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'indimi mu Cyongereza nk'uko twahita Department de Langue et Littérature Anglaise nari muko ndasozera nako umwaka wa nyuma nenda utimbanije hanyuma higana n'abanyeshuri 18 Department yacu yarimo abantu baba 150 nimba batarenga gatonya urumva nari umunyeshuri nkaba ndi mu bandi muri leta niga twari ababa igihumbi ntaba nihenze kumutanga aho nari impuye ari naho nigira niyazaho campus nyanga ari ibihumbi 1,500 nuko ne nico novuga kubijanye naho nari indi shobi nico nakora
wari muri campus
uvuga mu 1,500 yego cyane nari muri campus
igi mvuga ayo matariki ubwo bwicanyi bwabera ko mwari muri campus indani
yego mwego cyane wakoze niho gitahorega niwashaka intumbero y'ikiganiro nkuko bivuga n'ariko no munsi mwampamagaye kugira tuvugane ibyujya munsi mubi abanyeshuri b'abahutu bishwe muri campus ya Mutanga hanyuma ariko icyo nta nategereye nibaza ko ubu dushobora twumvikana ko neza ni uko nari nabemereye yuko mvuga ka butemwa temo nawe urumva yari ahagaze ariko araba ibiba canke ari hirya nari temo kubera ibya evenemo kugira nari nabibabwiye kandi musore n'ubizi ka bushakashatsi evenemo ni ya ni evenemo idasanzwe bayita evenemo most abahinga nkaba n'ubyenye Pierre Nora no kuvuga rero yuko kuyiraba urya munsi wonyine twoba twihenze nacu gituma nagomba imbere yuko nishubije kibazo uko mukibajije mu nkundi usiguriranire n'abariko baradukurikirana ingene bishitse uno mu kumwe adacero iyo ngingo nibaza yuko mwantoye ari kubera nagiriye natabarije umwe muwo bagiriza nako bagereka ku byose byahujya bwicanye umushinga na ikrema nkundi
ego
aba namutabarije kubera iyagorewe arenganijwe mu ibohero rya ngozi bari ba ko twabyumvise bateguye kumwica ngo igihe cyo kwibuka iryo shano hanyuma rero kugira uti kubera iki wadukanye Clement kandi mbajije wewe kujya nayo yabwiye mirongo icyenda na gatanu cyo kimwe na Clement niga kumutanga uretse yuko kugira ngo uno munsi mujyajewe kandi nababwiye ko nigana n'abanyeshuri cumi n'umunani mu gisata kirimo abantu ijana na mirongo na fakiriti mu bantu baba igihumbi nagomba kubwira nako igituma bihagaze kuri jewe ni ukubera Clement afunzwe rero byakubiye ku afise abamudodobereje bavuga yuko ngo yari arongoye nako ngo yateguye ubwo bwicanyi kuko yari umukuru w'abanyeshuri ivyo ni ivyo vyavuzwe no ku munsi bibuka bajya abanyeshuri bene wacu bagandaga ubujya munsi ku mutanga bivugwa n'abari ku isonga bari mu barongoye collectif de survivants de 72 ari nabo batanguje icyo kinyoma cyo kuremeka intego ishushe Clement kandi akakimuremeka bafatiye ku binyoma uti gute ubwa mbere na mbere bavuga yuko ari Clement yari arongoye umugwi wa sera haba namba Clement yari yatwaruye mu kwa gatatu icyo gihe hatwara mwene wacu ariko kwita Imana umuhisi gatwara habarubwira yari afise abamufasha mu nzego zitanye z'ubwo runani rwa ser hariho komite executive yararongowe nyine ubwiwe hariho komite d'arbitrage yarongowe n'uwitwa Mahoro Anise nk'ihenze ngo no munsi akora mu biro kwa Gaston ari mu bahanuzi ba Gaston Sindimu urya afasha CNRD gutwara Burundi hariho na BCD nshobora kuba nihenze ariko menga yarongowe n'umushinga nkayitwa ndaye nkaba mbesha twamwita Dogore umushakashatsi muhinga muri kaminuza muri histoire urumva rero aha mvuze nti tubisubize muri context nico twosubiramo twumvika ni ukubera imitanguye nabi birangira nabi tukarirana nabi nabirwa nk'abatarije nico turarangize nti uno mwe twavuganye je mwantoye kubera natabarije Clement Clement baremetse ntibishushe ayiremekwa nabo muri collective dominance of sandus abo nabo mu nkundi reka abanyarukize nyene gukora ibyo binyoma n'uwitwa Nzeyimana Frederic Nzeyimana Frederic yahoze yigisha ku mutanga yarangishije mu wa mbere no mu wa kabiri ngeze kuzi no kwiga muri Canada twahuriye i Toronto muri 2003 mu 2003 hanyuma umaze kumenyana turanavuzanya n'ingoma kuko aravuze ingoma cyo kumwe na Ange mu 2007 munani umugore ahagarara je kubera mu bikorwa byanje nayo isanzwe ndi mu ishyirahamwe rirwanya ihonyabwoko mu Burundi hase Jenoside Canada nakora ibiganiro byo kwibuka abantu ihonyabwoko no kwibutsa kugira ngo ako kabine gasubire kuba mu 2011 Nzeyimana acatuma ko igihe twari twibuka mu kwa kane twibuka bazize ihonyabwoko ryahiga abatutsi 1972 yandikira Abarundi ariko arahinyika avuga ngo aratumiye abazayirwa ngo baze kuraba ingene umututsi ngo ahirika wakita ngo victime ni ukuvuga uwahiga ngo kandi ngo ari bo bamaze abantu acarenza ko neza wazanye inka acarenza ko kandi rero nyine kuvuga ibyo ngo ni mwene Simba na Niyartem ngo wa wundi ngo ariwe ngo yakoze ayo mabi yose icyo gihe sinavuga ngo arahira aramanga nako twarahuriye mu nama ndamuhinyuza aragenza make nderekana ko kwari ukuri ndavuga ko Simba na Niyartemu ntituragafa tubonanye nyine kuwindemeka iyo ntibishushe kwari ukugira ngo yerekane ko uwo muntu yubahutse kuvugira abatutsi bazize ubututsi bwabo asa na wa wundi abahutu bari bateguye kumara apana abahutu bose mu nyumve neza ubu yari yateguye kumara abatutsi 71 mu nyuma igacivuga ngo ni Simba na Niye ngo nabo bari kumwagoye kumara abahutu bashaberekana yuko noneho ari jewe mbaye wa mukuru w'inama nshinga amateka ejo bundi ati umwungu wa rwa ruyuzi ko turi bamwe icyo kiri kinyuma cya mbere urashaka kabiri aho ico gihe umuhundi je ndakurikiranya uko ibintu biri kuko no abantu bumve bone imbana crema nkurundi ico gihe oya imbere yaho nako crema nkurunziza yarakoze yabaye umuhanuzi w'ucegera c'umukuru w'igihugu yarakoze mu biro by'umukuru w'igihugu yabaye umuhanuzi wa Kadege 2004 na 2005 ndibuka ko mu nyuma yaho yarabaye umuhanuzi mu bushikiranganji bw'indero ntihenze yakoze no muri bushaje icyo gihe cyose yaba nome amabanga yagenwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ntaba nihenze n'ibiburi buri by'umushikiranganji uwo muntu akivuka umuntu yarongoye asera kandi mukomeze muhahagarara bavuga yuko ariwe yararongoye aser igihe iryo bara rya kandi hareza amezi atatu dusubije ubutegetsi so bigenda gute none umunsi ngo ariwe afunzwe azira ubusa crema sho kimwe natwereke tuzi ndivugi
eko ibyo
2013 umuntu yandi ko aragenda gusonga kuko urumva gushoka tuvuga ngo harabaye ibinaka uri kumubaza umuntu birakenewe yuko bene cyana wumva igituma rije mwatoye crema rero gukora muri gushika ari byo ndababwiye aratinda araje kwiga mu Buhindi ibyo kwa science politique arungitswe na leta ico mu agiye ku mahera y'igihugu ntiyagiye abunda bunda ariga maîtrise arayiheza aratangura doktora ayitimbanije mu 2013 mu kwindwi ararengegwa nkuko na bose banka yuko umuntu azira ubusa twarengewe arandika vuga yuko ibintu CNTB iriko irakorera umuryango wa Nyakabeto umuhora akora umututsi umwaka inzu yaronse mu buryo bw'amategeko bitashoboka ntibwateye kabiri crema bashyira i bourse de tudeyi kubera abamutuje ivyo o yaba batari bamurenganije mwo bimwibarije kera kera yari yashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma rero agezeyo niho ni wa muntu yitwa ko serukira abacitse ku icumu ngo n'abakoze ko niho nyabwo kujya 72 Frederic Nzeyimana yaciye azirika ku catsi abantu b'abanyamahanga akoreje n'abarundi b'abanyakinyoma bene wabo avuga ngo hariho ngo umuvunamiheto ngo ashitse muri Leta Zunze Ubumwe witwa Clement Nkurunziza ngo murondere ajye ndiko mvuga ikinyoma ga ngo murondere ngo ahaba ngo murondere na Kadege Alphonse ahaba wahoze ari vice president w'u Burundi ngo muronke adresse fide ngo kubera ngo Kadege ngo niwe yamaze ngo abahutu ngo muri 2002 gushoka imena Clement ngo abahutu 1995 kandi aho umuhakarare Kadege 1972 yiga mu Bubiligi Kadege ngira umukurikirane ntajya bako kumwica Imana igakinga nta kibi yazatora uko mu 2004 igihe ari icigasho mukuru w'igihugu yubahutubwa yuko igihugu yango bitwagwe neza inkeho z'abatutsi zikingigwe woja barakuranwa umukuru w'igihugu c'u Burundi imyaka itanu akaba umuhututsi imyaka itanu akaba umuhutu gutyo gutyo kubwita tuzotinda dutwagwe n'abantu bazi yuko igihugu gitwagwa n'abagendera amategeko n'abafise imigambi myiza badatwara kubera bisha abantu benshi maze amafungo akabaturemeka ku mutwe nkuko kwa CNDD-FDD reka mbane kucaka Clement Nkurunziza mutinde mushiki gituma ndiko ndavuga uranyumva mugende
Oye ndabumva.
Arishushe arafashwe arafunzwe muri Leta Zunze Ubumwe. Leta Zunze Ubumwe barayikoresha amakosa akomeye kuko yoyo yari yamwumvirije ariko isanga amasura makuru amwagiriza nabo banyakinyoma mpereje kukubwira babaye collective de survivants de 1960. Munyumve neza muze ngo nabanyakinyoma tumeze ko ibyo bakora byose ari bibi. Hanyuma atifuza kubona ubutumwa muga kuri icyo kintu cy'uwo mukuru wa aser barabeshe bimwe biteye isoni kuko nasubiyemo ntikuvuga ngo umuntu yatwara aser amaze amezi atatu atwaruye birafite icyo bisigura ndahashika icya kabiri bagitangura kumwagiriza bavuga ko ariwe yabikije abanyeshuri crema uwo munsi bihari yari aryanye muri kanika ibyo ko muzobaza ababizi kundusha icya gatatu crema amaze gucika ubutungane bw'u Burundi Leta Zunze Ubumwe bayihenze ikamunyuruza ikamujana mu Burundi tariki 19 kandi 2022 yateze kuba ari imbere y'umucamanza bamushikanye Bujumbura icagirije icambere bavuze ngo yateguye kumara abanyeshuri b'abahutu mu itariki 2023 mu 1995 ngo abikorera kuri Odeon ngo hanze izuba rivu uretse ko ataragitwara je nakoze mu nzego za AFR nitwize tugira inama hano uretse ko ataragitwara Clement n'abamusubiriye ntibigeze bagirira inama aho ngeza kubimenya no kuvuga uwo mwaka nako muri Odeon twakorera inama mu mashuri hariya muri Fakulte ariko gituma rero ngo manyaruse uno munsi mwarenze muzunguruka mugatinda mushikira jewe mumbaza ngo niho narindiye ariko nari nanditswe kumutanga nabyo nibiriwe baramaze kumvuga mpereye kuri uwo muntu wa Collective de Survivants de 62 yitwa Nzeyimana Frederic mwumviriza akamaramaza kabere ibyo biri no kuri YouTube ngoma mpagaritse yavuze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uno munsi nuvuga Paul Kagame igihe yari vice president igihumbi 1995 aje mu rugendo i Bujumbura ngo yahuye n'abanyeshuri b'abatutsi muri pavillon ya kane ku Mutanga ngo abigishe imwe bica abahutu ngo bukeye ngo baca ku bahutu barabica ibyo yasaba mwarimu mpamagaye kugira ngo ngerageze gutabariza mwene wacu azira ubusa nta n'ububakwa kuba hari ibintu nk'ibyo umukuru w'igihugu arafise ahaca ibyo ni hamwe i Burundi intaha atari uziranyege ibinyoma nk'ibyo ahubwo ubizanye muri santene niwe wakwiye guca agafu ica muri ibyo binyoma ni Derek Nzeyimana yavuze ngo umuhisi umukuru w'igihugu nyenicubahiro bagaragaza Jean Baptiste yarahuye n'abanyeshuri ngo b'abatutsi muri iyo pavillon nyine ngo aza kubigishwa n'ibica abatutsi ibyo uwo mufata pe neza ko atazobirengana yavuze yuko ngo yaje kwigisha ingene bica abahutu ibyo nukumba kwerekana yuko urugeze gutwara akorana n'abanyeshuri muri kaminuza noneho bakaba aribo bagirizwa ibyo byakozwe uwo munsi mu gusohora kugira ngo ndabwire igiti nari jewe mwahamagaye uno munsi jewe nagiye kuza no muri urwo rutonde gute jewe nababwiye ndi umushakashatsi nkora ibyigwa bya doktora ngo ndayirangize mu 2013 nagomba nje mu nama ya Association Internationale de Chercheurs sur le Génocide sur Génocide mu Butaliya hanyuma abo banyakinyoma bafata uwicwa bakamwita ko ari we yica abo ba collectif nyine babona ko bibashanye biba inzi bashanye bati noneho turagiye kwambara baragiye kuvuga ni guca bavuga ngo jewe nkundiza Emmanuel ngo nafatanije ngo na Clement ngo na bishoke n'abikuke ngo kugira ngo ngo tutegure ngo kugira twishe ntibana bavuga ngo tunateguwe ngo twishe abantu ico gihe jewe kwari kubera iki ngiye kugira communication kuri discourse ya genocide mu Burundi mu nama y'abashakashatsi mu Butaliya muri 2013 ico gihe hari mu 2013 abo bavuga ngo twarabikoranye muhumve neza ko ndabagiriza ntibikana besinzi kubeshera abantu baravuga izina ry'uwitwa Willy Madirisha ubumenga yaratinze arayanyaga nawe nyine ico gihe yakora mu nzego z'igihugu ngaho yari amaze imyaka n'iyindi ari ngaho baravuga uwo basirino mavashe baravuga na bamwe banywa nawe nyine nakuze bari mu biro kwa Gaston Sindimwe aho ngomba rero aho kubaza ibidakenewe by'uwo bagereka ku byo atakoze mukwiye kubaza abaza kudendekeranya ibitagira mvura kugira ngo banyegeze abakoze ishana mbwira ingene Clement yari amaze umunani n'imbi itarega akora igikorwa ashingwa n'amabanga y'igihugu decret presidentiel cyangwa ordonnance ministeriel nabo bitwa ngo baramwagirizanya batonda hamwe banywana hamwe bagororeza hamwe bakazumurindira yuko bwiye nyakabiri gukorera muhoye ubutusi bwiwe ariho baca mu mwaka amahera yiwe bagaca batangura kumwirukako bagaca batora jewe maze imyaka n'iyindi atari na kimwe nkorera mu Kinyege izina ryanje kubera ngiye kushengeza CNDD yamaze abatutsi ngo niyo ntwaro rusange mu Butaliyano mu nama y'abashakashatsi ku iho nyabwoko uwo munsi agaca banshiramo bakoze ubwicanyi ico niyo mwari mukwiye kubagarara urumva rero sinakwibye ikibazo mugenzi nakubwiye nti nari umunani muri kaminuza n'5 biba ku Mutanga ukagomba rero kumbaza jewe umbaze watahuye igituma uri kurambaza jewe gira amahoro
yego murakoze neza cyane nibyo twarabatumiye tumaze kubona yuko mwariko muravuga ikibazo cya Clement uko afunzwe mu mutabariza twaci tubona ko harimo ibibazo byinshi cyane bijanye nuko gufatwa kwiwe tuca tubarondera kugira ngo tubanze tuganire namwe namwe kubijanye n'icyo kibazo cha Clema ariko twashaka yuko imbere yuko tubananya n'ikiganiro tubanza kumenya mwebwe nk'abanyeshuri muri ico gihe ibyo muba mwarumvise ariko ntacho reka tubandanirize kubijanye na Clema twari dufise amajambo abiri yashikirijwe kuri uwo munsi nyene bariko baribuka abanyeshuri b'abahutu bishwe kuri yo tariki ya 11 mu gihe cyo kuwa 11 ruheshi muri uwo mwaka reka tumvise amajambo yashikirijwe hanyuma turaza kubabaza akabazo
yego
murakoze
y'umujyana y'ubwicanyi wayihebye
enda tubashaje gutangura gucukure mumenya bagandaguwe mumenya babikoze mumenye ababiteguye n'igituma babikoze hanyuma mu byandike mukoresheje bwa buhinga muhabwa ariko ndabumva ni mu mukoze kugira ngo mukinga no muri kazoza
mukamunye mbatinda wumva
ntutumva
ya amajwi muri komoravuza nayo numva
muradutunga amajwi tego turavuza na majwi y'umushinga ntahe Aloise barutwa nayo asanzwe arongoye ishira hamwe amepechi nimba ntakivuze nabi gira ubuntu we asaba mu ijambo yashikirije yaravuze nawe nyene yuko ashimye leta z'umwe za Amerika kubona irungika Clema nkuru nziza mu Burundi agasaba abanyeshuri bo muri kaminuza yuko bogira amatohoza kugira ngo bamenye ibyabaye kuri kaminuza bamenye igitigiri cy'abantu bapfuye bishwe n'amazina yabo icyo gikorwa akagihereza abanyeshuri hari n'amajwi yandi y'umushikiranganji atwara ubu igisata cha araba ibijanye na kaminuza inyigisho za kaminuza hamwe n'ubuhinga n'ubushakashatsi nawe nyene mu jambo yashikirije yasabye yuko abigisha ba kaminuza bogira ubushakashatsi kubyabereye kuri kaminuza ibi twashatse kubibabaza kuko twibaza duti mbega nimba Clema uyu munsi yo bafunzwe hanyuma bakaba bataramenya igitigiri cy'abantu bo barishwe uko kingana n'amazina yabo bose gushika kuri itariki hanyuma bigasabwa abanyeshuri hamwe nabigisha kugira ngo bagire amatohoza bamenye ukuri kwabaye ico gihe mwebwe mwibaza yuko vyukuri abokora ico gikogwa cyo kumenya ibyabaye kuri kaminuza bo bari bande
wakoze neza ngere ko ngira ico mvuga nagomba menye neza yuko uko mubimbwiye ariko babivuze kuko urumva abantu nka batwebwe turi mu gutohoza mu kwiheza indimi ibivugwa iyo tumaze kuvugana na naka igasubirwamo na naka kashongeramo cyangwa gikuramo ikinaka biratanye nuko wabageze uti ndiko ndasubiza yambwiye nduguriye twamugina ndugaye twamugina ariko umbwiye ngaho ndashobora guca mbandanya kandi ndafite icyo ndavugira ngaho kuko kiza cyane icyo mwaciye muri make ibyo bavuze canke mwavuze
yego twaciye muri make ibyo bavuze nuko mutashoboye kumva amajwi twashizemo yuwitwa Aloise barutwa nayo amajwi y'umushikiranganje nayo ari mu gifaransa ntituzi gushobora kuyumva ariko turashobora kuyabashiriramo naho nyine mukumva ukuntu asaba abo bahinga abigisha bakaminuza bakora mu bintu by'amatohoza kugira ngo bamenye ibyabaye kuri kaminuza bamenye n'abantu bapfuye kuri kaminuza twebwe tukaca tubona yuko umengo muri ayo majambo yabo bose uko ari babiri baravuga bavuga neza yuko igitigiri cyabishwe kitaramenyekana kandi bagasaba abanyeshuri nabigisha kugira amatohoza tukaca tubaza duti kubwanyu mwebwe mwibaza yuko abanyeshuri ba kaminuza canka bigisha ba kaminuza nibo bokora amatohoza y'ivyabereye kuri kaminuza canke hariho inzego mwebwe mwibaza yuko zokora ico gikorwa cyo gutohoza
akoze nena bumvise ikibazo ni ciza nshobetse mvuga nti oya abanamba kuzikora ku buryo bwo kubandanya ubushakashatsi bwabo abari muri histoire abari mu byigwa by'indimi za discours birumvikana ibo bikora ayo bwo kubikora kugira ngo bikoreshwe mu kurondera ubutungane basubiza agateka abazize ubwoko bwabo cyangwa ibindi abanamba sinde bishyigikiye ibi bituma dushika kuri wa muzi wa wiki kiganiro mwatumye ko mutihoko ubyo kugwa nandi nibyo turiko turakwiza imyaka nta kintu cyitwa CV commission vérité et réconciliation yitwa ngo rikira tohoza umari mwe nayo uretse yuko nkuko tubizi namwe mubizi idahagaze kuri iyo 95 gusa nshobotse rero nta nyinshi abo bikora babirongoye ni abagenywe n'umugwi mpuzamakungu ni abadafise uruhara na rumwe reka nsubiremo abadafise uruhara na rumwe ruzwi muri ibi twabonye reka ndababwire igituma ndiko mvuga ntya umugwi dufise uno munsi kandi munyumve neza nta n'umwe ntumye urutoki kubera ari naka kubera icyo yamaze n'icyo ari twebwe ntumye ko kabushakashatsi muri imwe mu madomaine d'expertise yanjye harimo etude de témoignage ni ukuvuga kuraba ingene abantu bashikiriza ibyo ibyababaye ko kuba uwakozwe ko n'ubwicanyi kanaka hanyuma agashaka kugenda yuko ubutohoza aho urubanza tubiye mu by'ubutungane rwego ntirunabandanye murabizi muri leta mu Burundi hari imwe myita muri droit confidentiel nicyo gituma naho nzi neza ndiko ndabishimanye naho nzi neza yuko abantu bose bavuga neza Musenyeri Louis Nahimana arongoye ujya mugwi bose bavuga ko ari intungane ko bita bwenge sije no nshaka kuvuga ngo ya ariko kubona mu byatohoza harimwo ibyahitanye umubyeyi wiwe nimba nabyumvise neza n'agahaze kambere ica kabiri reka dufate ko data wanjye namwihenze ko ica kabiri ibyo mugi bawutegura wateguwe harabaye commission de pilotage nkabivuga nayo mu gifaransa mu ntunge umugwi wa mbere wateguwe ingene bawucira ku bawutanguza warimo abagirizwa ko baramaze abatutsi 93 cyangwa no mu myaka yari imbere yaho ambaye nko kuri nta nyungu yari umugwi wa mbere n'ubuze navuze ndabizi na suwo dufitongo cyangwa ikindi n'umuntu amaze kubonwa mu matohoza mpuzamakungu ndavuga nka Jean Marie Sidaigaya ejo wundi muri rya tohoza rya nasiyonali 93 raba ingene inyuma y'igitandarwa rya Amerika yo ndadaye mukuru w'igihugu abatutsi baciye bahigwa nasiyonali igasanga abanyuma y'ubwoko yaravugwa mu ako yari mu nzego zirongoye FRD wariyo yagirizwa ko yateguwe igihe nyakubahwa harimo kandi Leon Sandro mu ntara ya Murambya yasinzikaye abatutsi baho ni ari we yabararitse nk'uko biri sindi ko mvuga iti nta ndi ko mvuga ibyakozwe bidakwiye gukorwa bidakwiye kwita ko byorongora bambe byovamwo abarongoye umugwi umwe n'uwo nciye muri makerere ni ko mvuga nti bikwiye gukorwa n'abanyamahanga bwo ko mpebwe bwa bwigenge ukwikukira kw'igihugu data wanje tugezeho kandi nabyo nshigiki hoya no kubera atawimena igihugu mu aho niwaza ko bumvikana ariko gituma rero ngira nti ko mu mpaya kanya kubivuga sibukanye ngende twarenze dushikanga iyo CV namwe binyene mugenzi uri nkuru kabona izi discours waramaze gukogwa ko nk'abandi bose natwe biraducamo iyo ikintu bagisubiyemo kabiri gatatu urashaka rero ugasanga uri gusubiramo igihushanye n'isho yifuza kuvuga uno munsi tuvuga ngo ni umugwi ukuvuga ukuri no kurekuranira yigo cyane kurekuranira nibyi ariko gitangura wari umugwi ukuvuga ukuri ubutungane no kurekuranira namba taru kunywana iyo ubwo butungane bwarengeye ntitwigira abana dukuze urabona yuko ibiganiro by'amahoro abagirizwa ibyaha irya nino nk'ihonyabwoko rutegerwa ikigongo aribo bazanye ngo naba key player ngo ni ba karahaba mu Uganda ntibacura aribo ba CNDD baramaze kudumwa ko tuki inshuro nyinshi yuko bamaze abantu babahora ubutuzi bwabo nka kujya kubugenda ariko kujya kwiteza na he bakaba aribo baca bitwa ko ari ababirongoye niho rero nciye muri make ngira nti icyo shoboka kandi cyo bacize abe ibyo bya 95 abe ibya ryari byokogwa n'abanyamahanga atabobegami abarundi tukaza dusubira abarundi tukaza dufasha kuko rezo auxiliaire baramye tugahindura indimi tukagirane mugabo nta wimena igihotera ko twumvikanye
Ego reka tuje ku bibazo byarungitswe n'abantu badukurikirana sinzi ko muza kumva amaji ya barungitse bibazo ariko ni mutayumva muratubwira kugira ngo tubasomere ubutumwa bundi baturungikire ubaturungikiye murantunga ubutumwa bwanditswe
Ibere uri inkuru na Emmanuel Nkunziza nakoze gutunganya kino kiganiro cyiza cyane
ntabwo ndiko ndumva kandi
nta majwi ko murumva
bwoze mutumire
oya ntacyo reka tubasomere rero ubutumwa bwo bwarungitswe n'abandi bwanditswe kugira ngo dushobore kubasomera mushobore namwe kuvyumva uko babajije
ntabwo numva
oya turaza kubasomera ni muri ndire gatoya tubasomere ego hariho rero uwa mbere yarungitse yavuze ati jewe nitwa Rose Hakizimana mba muri Canada nkaba mvuka ibugendana ikibazo canje mbega ko ico gihe tutigeze twumva ubwo bwicanyi bwo muri kaminuza kandi twari Bujumbura ubwo nitwoba ntikwoba murantunga ari ukwibagiza iho nyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1993 hamwe n'inte hamwe n'igitero cakozwe na CNDD-FDD mu mwaka wa 1996 ku batutsi 658 bari bacitse ku icumu nako si gitero kimwe kuko nitwo kwibagira abatutsi bishwe iteza abanyeshuri bibuta hamwe n'abatutsi benshi biciwe mu mabarabara bishwe kuko ari abatutsi sinzi ko ikibazo rero magitahuye washaka kumenya ati mbega ibyo naho babivuga iby'ubwikenyi babere kuri kaminuza su kugira ngo bibagize ibyabaye mu yindi myaka byakorewe abatutsi
nako ndabumvise kandi kamkiya tomoye icyo kibazo cyakurya umuntu waneza ko yavuze ko ari cika cumi na kwe bava muri komine yasindika ya Bugendana natwe turazi yuko ibara ryaguye hariya angira ngo ata abatutsi bagisigayeyo simbuze ko ari bo bonyine bapfuye ariko abo bendeze yahiga turabazi arashobora kuba yarahahamutse canke sinokwemeza yuko ata abanyeshuri bapfuye kumutanga ico ntazi ico nokwemeza naho nyene kuri uwo mupfasoni yavuze sinibaza ko ari uko kugira ngo bazibize koko nibaza ko ari kugira ngo bambere ndabyite ngo iki kunganisha bagira bati natwe twarishe aho badukurikiranira twebwe twenyine kandi turi ku butegetsi kubera iby'ubugendana byabaye izuba riva abantu bose barabizi biranditswe hari amasanamu ibara riragwa reka tuve turaba abo dutembana cyane tuje twagerezanya noneho mu nyuma kumwe mwana ariko ndabona kibura nta mwebwe tuje tugiriranira ikigongo rero nibaza ko naho abanyakinyuma babaho sinoca mvuga ngo nta banyeshuri baba barapfuye kuko uretse kumutanga nababwiye ko ujya mwaka niga kumutanga 1995 n'abanyeshuri barashwe na CNDD kiriri harapfuye abanyeshuri bise ku mantuze ku mabarabara kuvuga rero ngo wasanga ari kugira ngo wasanga atacabaye nibaza ko ahubwo yari ko arakebura nuko sinzi ko yaba ari ku murongo mu mubaze nibaza ko yoba ari ukwerekana yuko CNDD mubwira ngo yishimikije intwaro irongo ya tanu wikoreramwo ize guhinyiriza guhagarara kuri byabaye kumutanga ko kugira ngo yibagize akabikabishe yoba yarakoze ahandi nako kanaruta ngaho ariko muvundiye kubera neza ko arakamurikira abadatahura ingene abantu umenga bariko bavuga ibintu binyuranye ntibisa kinyuma y'amabi y'ubwicanyi burengeje nk'uku niyo habaye canje nk'iyo habanyeho ya bwoko baravuga yuko igice nako ingingo ko bumva bategurwa bukaja mu ngiro igihe rero akabikamaze kuba igice gikurikira hakurikira kuyobagiza bayita negation no kuvuga uwitarahira kauma akakanewe ko atabikoze yasanze naho bitashobora kunyegera agatangura kugabanya igitigiri cyangwa agatangura gufatanya n'ishyaka akavuga ko yagomba kumwica ko yamwitanze nagomba rero muri kiya abarundi bene wacu nkuko babizi mukabona uno munsi nenga nta kindi cyabaye atari kumutanga mu 95 n'uwo mwaka nyine bajya ikorwa mu bari mu zindi ntara za butegizo tubibona dutya uravyumva za ryansoro za cyose zari kuki nagomba gusa ndabwiye igituma kumenga nta kindi kiriko kiraba bayita processus mu gifaransa ndabuze ngenda ruga mu kirundi ça fait partie du processus génocidaire niko umwicanyi mwene ubwo bugenda uraba hanyuma mu nyuma bakagomba kuyibagiza noneho mu binyoma hakaza abandi bagomba guhinyuza icyo guca nico gituma umuntu yateze ko turaharira
ego tutarabaranya ku kindi kibazo muciye mutwibutsa akandi kajambo nivyo hano ikivugo dukoresha n'ukuri mu kuyaga iyo jambo nyine muvuze rya negation canke guhakana ivyabaye twarigeze kandi kuryumva hano muri iki kiganiro mu gihe twahamagara ishira hamwe collectif ya 72 abo mariko muravuga yuko aribo batumye Clément aja muri mu afungwa ubu mu Burundi akaba ari mu gasho bamwagiriza ubwicanyi bo 95 ige twari ko turagenera ikiganiro yaranonye yarasuye mu jambo nyene ico gihe ari karavuga kubijanye niho nyabwoko ry'abahutu muri 72 akavuga yuko abari koze bakora bagira ivyo bita negation aho rero yavuga umugwi wari kuratwara ico gihe tuvuga ko ari umugwi wo mu bwoko bw'abatutsi mu nyuma twaramubajije ikibazo cyo kumenya nimba yemera yuko muri 93 harabaye iho nyabwoko ry'abatutsi nawe yaranse kugira ico bivuze ko bikaboneka ko umengo ntiyemera yuko habaye iho nyabwoko aha rero tukaca tubona yuko yaba imigwi y'abahutu yaba imigwi y'abatutsi bose iyo migwi yose uko ari ibiri irahakana ifite ako kantu ko guhakana ico yakoreye uwundi mugwi kubwanya umwebwe mwibaza yuko uburundi buzoshika ahantu bukaronka amahoro y'ukuri hamwe tutazosubira mu njyane za kera tukibandanya twese duhakana ibyo bintu byabaye
okay mwakoze kuri ico kibazo kuko uyu umuntu mwabagije nimba ari uwo na vuze na ikana atwari nzima na Frederic niyaza ko iyi tariki 11 kwa gatandatu zabaye haheze akana amezi abiri arahera turi ko turaharira sino kuganira gusa ku ijwi rya Amerika ico twimwe twaragikimaze ku mwaka 2022 niyo yari hakanye ndabigaruka ko ariko sinabwo gukora tuzenye kubera nzi ishyirahamwe ryiwe n'ibikoresho bakoresha kubera ndayibabwira kabo analyse de discours tuzi constitution ya opinion nuzenye building bangene bubaka discours na negation ngo bafashe gatuna gutahura ico hariho ikintu gihambaye cy'ikintu cya repetition gusubiramo bumva ko 72 ibivugwa ibizwi dusoma henshi mu gatari hose bavuga ngo ibara ryaraguye ngo abahutu barishwe ngo nibo babwiriweho nyabwoko uwo munsi nyene uwo munyene guserukira collective ya 72 naramubwiye nti nibyo ndazi ko abahutu bishwe ariko reka ndakwibutse ico witwa ngo haraye intonde zo kumara abahutu iyo cazanaye hari ikintu cyitwa umugambi w'abakozi b'u Burundi wari kuteguye ico bita republique ni ukuvuga u Burundi butagiramo umututsi bari bamaze imyaka n'imiburi ibiri batoza impapuro intererano kugira ngo bagure ibikoresho byo gutegura uko kumara abatutsi barakoze ibimenyetso amagriyaje yarubatswe arashyirwa ku mpangu ku nzu kuba ibujumbura bikwerekana sembole lo sole donc izuba riseruka barakoresheje abatwara batazi kiriko kirakogwa bararokomanda donc barasaba biriya bimerwa yuko bagira ifaranga barishira ko imishwarara y'izuba hari kingorongoro cy'ifaranga rimwe cyakozwe 70 cyasohotse sinumva neza ko ari 70 nari ariko nimba 72 kiriko imishwarara y'izuba yari avenema umuzo w'intwa kandi bashize ku faranga rumwe kugira ngo umukene wagute abone ico gitangaza hanyuma rero guhakana kubera uhakanye utagomba kwemera ko abo mu bwoko bundi bishwe biratanye kure niyo no kuvuga uti ndahakanye nezo bwa cambere cyaka bica gatatu kibihakana je rero giye ntanze ibyo o kubera genocide izwi muri la preparation hari n'ibyo bimenyetso iryo o nta urabihakana n'ubwo ndamwibutsa nti ntwavugira ngo ni bimwe mwagiriza ngo naba sino batwara tabire menta niki ndamurangira igitabo cyanditswe n'umunyamerika John Stockwell in search of enemies yerekanye yuko bene gutegura iryo shano bari bashoboye kuronka babafasha babahenda kugira ngo bakore impapuro zo kugira propaganda ndamureka kandi o na ntuzi n'amazu hari habari bashize kwiyimpangu donc mishwarara ibyo sindabigaruka ariko rero iyo uvuze ukuri yosubiriye namba yakubwiye mwebwe mwenyine kuko burya ukuri kugira ukuvuga wavuze ijambo ry'abategeka ry'abatwara 72 ubu tuhanganye kutikibirira nko kuno munsi Zimana Frederic Serukira Collective de Survivants de 72 yarabwo utaravuga yuko ngo jewe ngo mu bagirizwa ngo bwicinye ngo harimo data wacu numva abatubanga uburana n'umukeje wa guha urubanza naronkeye haka yo kumbwira yuko ata data wacu mfite data yari umuhungu umuntu rero kumva yariwe ya remesi ntibishushe kremu kumva yuko ari bavuga abantu bakavumera bagakoma amashyi ngo turabise umuntu ariko araturondera ubutungane nibaza ko ubutungane bwataye insiguro ariko rero tuvuze 93 akaba yarorotse ubwo ntuzenye ko atahamya bwoko kujya kureba abatutsi 93 icyo kiragoye kidatuma rero twobirekera ngaho uburundi no munsi kubera twara umugwi washinzwe n'abakoze igihonyabwoko ntituziga kuronka amategeko ahashamwe nabo bafubye ibyabaye yaba mu bindi bihugu hari hageze ko umuntu amwitwarira kuko ishyirahamwe mpuzamakungu na onurwadi ko ryari risaba no kubwira ironyabwambe kugira gutohoza ironyabwo ryakorewe abatutsi mu 93 mu Burundi kandi gasanga koko Frodebu ari nayo yashize mu kibando CNDD yarateguye kumara abatutsi hanyuma rero ngo kanyere yo gusongora shiye kusho mwabari ruti none nimba ibyo bimeze gutyo umuntu atuvahe tuja he tuzotinda dukire dute icyo kintu ngo bivuge kiro ngo nticyoroshe cyane hagiye bikorwa bigira ababikora les actes c'est d'abord les acteurs haba hariho volonté yo gushaka ko kwishira mu ngiro nico gituma kingaruka kwija bya mwene wacu nkuru nziza Clément afunzwe ziri ubusa kubera ubwa mbere ubwa kabiri n'abari bashijejwe kumutabariza ariko byatumye mvuga urya munsi bahoze simvuze ngo baramwana simvuze ngo hari ico yabatwaye nimwe nababwiye bya les habitudes langagières no kuvuga tumaze imyaka kuva mu 95 iryo barariguye hatwara Frodebu yandika ku mwaka isohora ngo urumva ngo bamazwe ngo na Clément ngo na Bishop na Bikuke ngo na Vache buke kabiri abantu bakayisubiramo buke kabiri Amnesty International canke Human Rights Watch saza Federation International de droit de l'homme canke za Ligue Tech ampuje gusa ndiko ndavuga neza na neza ngo nibo babyanditse umuntu akayisubiramo wewe ukaje mu goho ngo na BBC yabivuze BBC 95 ndagufinzwe bavugira mu gifata c'abarundi niyo yavuye kuza kuba umushikiranganzi wa CNDD ukumenyesha amakuru karenga Ramadhan ico gihe hari umuhisi ndayuhurumye reka noye kumukoma haryana urabyumva niko ndababwira nti ibikoko bigira babikora habuze iki habuze yuko kuvuga uti hariho umugwi wiyitirira abahutu kuko CNDD naho yavuga ngo rikwihabuza ubwoko bw'abahutu hari abahutu batari bashigikiye namba na gatonya kandi n'uno munsi bariho yuko haca hishwa uyo yarutari ico ruzira haca hishwa umutama agenda ku gakori atazi uwo ndadaye bavuga ko ariko barahora ingene yasa bisimbe yuko umuntu nk'uwo buca kabira kitwa ko ari watwara agateye igihumuka tukamukomera amashi ntawe tuza ntawe tuje mu kirundi uko numva intahe ya yuzuriza abantu umuhungu wawe yagiriwe n'icaha arimo kubita intahe mu gahanga ugafuma umuterera iyo ariko ararihindisha uno munsi sinumva umuntu avuga ngo je ko ndi umuhutu ngo kazi mpatwara CNDD ngo naho yishe abatutsi bahora ubututsi nk'uko nk'ubu bishyitse bikaboneka yuko ari umututsi yakoze iki je ndi umututsi nimushigikira ngo turahirira ngo atwara umututsi ariko rero iki gisaba kujya twose tukavugira Clément isaba yuko udacohora ukuri kubera benshi baguhoze aha ntangaruka kuri bene kuvugira mazina muntu Clement yarazanye mu Burundi amateka leta zunze ubumwe yaho nyazwe nababwiye yuko arafise isango muri FNL itariki 2022 baramunyuza mutwara itariki 19 yaraje barahoze bitabajya kwani hagati ya kazi na muntu baramushikana ingozi nta na kimwe cavuzwe kugezaho hirya yejo tugiye twumva agiye mu gandagure turatabaza niho rero nariko ngira nti kubakwa kuvuga ukuri niko kuzodukiza kuko sinzi ko abakirisi jewe nabatijwe mu baproti bavuga ngo Michael Apahol byose bihera mu ijambo tutoza kuvuga ukuri ntaco tuzoshika kuri ijo nagomba kuvuga.
Eko hariyo uwundi yabajije yarungitse ibibazo ariko ibyo bibazo byose nabinye bisa nuko twabishitse ko kubijanye na Clement Nkurunziza aho we avuga yuko abamufashe ubu ashaka kuvuga abasendi FDD ngo ubwo nibo baba ariko barabigira ngo bebo babyibutse ko Clement Nkurunziza ari umwicanyi yamaze ababo ariko uko abu ngirashe kuvuga ati kuko abuneguye ubwo butegetsi bugiye kwangaza umuryango wa Nyakabeto nivya bindi mwari mwa tubwiye ivyatumye afatwa ariko rero mukugira ngo turangize iki kiganiro akabazo dufise dushaka kumutubwira mu majambo yumvikana tomoye hari icizere mufise ko bazohava bamurekura canke aho tubaza uko kuko hari abavuga yuko iki kibazo ca Clement coba kirabwa n'urya mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira ariko uwo mugwi umenye nta kintu rakimwe urigera uvuga kubijanye no kubona yarafashwe ariko hari habandi batara bakoze ivyaha batarigera bafatwa bakigendagenda mwebwe muribaza yuko canke murafise umwizero yuko bazohava bamurekura
akoze neza ikibazo cyagikwiye kubazwa niko kubera namugajwe no kwihweza indimi ibivugwa ugize ngo bazohava bamurekura bandeganya kugira Imana bazomurekura ariko aba batwara uno munsi bamurekura bashasubirayo urumva azorekugwa abazomurekura n'abakiriso bavuga barizera ibitangaro icyifuzo cya twese abagendera ubutungane abagende n'umuryango wa Clement nuko co kimwe n'abandi bazira ubusa urekugwa Clement yitumye intangaruka ku gituma nyamukuru afunzwe na bagiye neza na neza yuko ivyo nivyanditswe sinariko ndabazirika ku chat yari amaze imyaka n'iyindi ajejwe amabanga makuru muri ico gihugu kandi aho bitwa ko bamwagiriza hamwe bari ngaho bararamanze sino ngo bararamanze kuko umuntu afatwa nk'uwera kubwira ica kimwagiriye ni ko amasezerano y'ubufiko kugeza umunsi avugiye igituma bumva Daniel nti ikinshinyo kigaruka ko no kuvuga mu Burundi aho tugeze uno munsi aho twabatujanye aba batwara kandi bakoze iho nyabwoko dusigaye n'abitwa ko bahemberwa canke barahiriye kuvugira abarenganywa bakinye kandi atakubera umutima mubi jewe ndemeza neza ndashobora kubyerekana yuko atakindi gifunze Clement uno munsi kiretse ko ari umututsi yavugiye umututsi ariko arenganya n'ubutegetsi bwitwaho bwaje kugarukira abahutu icyo gikubwe yacarikije ari cyonyine mari kuvuga muti uri kurashikuza uri kuvuga ibintu by'ubwoko yenda bereke ahantu ya Clement imurambye igitega hari abantu bafunzwe bageze ko bagombye gutembagaza ubutegetsi imanzi idereye ndazijamo muri abo hari abantu bakatiwe cyangwa bagiriwe ikigongo nako batinze baca barunguruza abunguruza hari abari baramaze imyaka ibiri muri abo basoda batararenguswa ariko babandi ubushikiriza manza bwa nk'uko barekugwa kandi banditswe izera bobo baracariye urumva mu gifaransa cyita décadémiser no kuvuga yuko habaye kurenganya abo nta kindi badatakora icya kabiri na katari cya gatatu hari abantu bituma nsubira kwibuka Clément kandi Clément yaragiye ahabona Clément je uretse ko ntazi kuzuri kibaho je twarakuranye twariganye kuva muri 11 muri kaminuza yaraturongoye muri Jereri Rubanga ubumba araza mugarongora sere je muri MSD suggest mu MSD je mvuga kuri ko ndakubona hari umuntu yitwa Natale Ndayongeje umukuru yari umukuru wa sere kujya kwa Clément imyaka ibiri cyangwa itatu nyuma ya Clément amaze kwandika izera n'imibare rimwe ariko bamugaruriye irembo ukasanga atazizi ibyo nariko ndavuga simvuga ngo mvuga ukuri ko nkwe kujya ko mu njiri ariko nagomba kwerekana uko gukurikirana kurukurikirana kw'abantu batubahirizwa badatunganirizwa honyine kubera atakindi bazibabuse sindi konzura kabo Clément yabaye umushitsi umuhanuzi wa Kadege Alphonse igihe baba besheye uwo mukirisu data wanda twara no munsi avuga ngo beretswe uko hari ibintu ndiko bagomba gutembagaza ngo intwaro gukeka byo gasanga bya binyo babafunze bashikana muri 6-7 ubwo ni bangahe byibuka ababyibuka ni bangahe bavuga yuko ababorejwe igufa arabatutsi gusa ndize Donis sibuze ngo yarakwiye gukubitwa yavuyeyo angana canka kunga murantunga karanciyemo basabye igongwe nta bigeza mu ryugwara abari bafunzwe ahutu wali afunzwe nta numwe yabari yugwa Kadege bamureje igufu ndayisigaranye Damien baramukubise Damien nzima baramukubise kugira ngo niwe yari afise amakosa menshi naryo basanze atacu bazi anagomba kuvuga yuko kubahuka kuvuga umuntu arenganye uvuze uti bamuhora yuko aziwurure yamututse ngiye kuvuza yuko ahora gufasha amahera yo kurwanya agateka ka muntu aca yakwima ahubwo azogira ati wa muntu umushinga ntacyo ijana shora agomba gushikirako ishora agomba gushimikirako kuvuga ukuri niko kugenda ukiza
eko turabashimiye cyane mushinga ntahe